Mamomiyo presidente okiluonge e launching ni. Tigeni mane sane ng'ami kuodho ne nitie kaka omako piny luo. Koso in korka koriti derenia, in ema imako piny luo, onge ng'ama omako, jomodong'.
O Marinas, kwawuoyo jothumbe madongo, to jathum ka jathum duong' ne mafan ne. Kech nitie ng'amo amini amoloyo presinda. Marinas, an kawuoye duong', to kanyal wuoye duong' mar ng'a mago thum. Kech an bende ago thum. To gisamomiyo, gimomiyo awacho ni ok anyal wuoye duong' mar ng'a mago thum, nitie mafan namo amini amolo ng'ama ji paro ni duong'. Koro mang'iso ni an ong'e ni an ema duong'. Nitiere ng'ato ma thuma magole kuma obede kobilo gire moro mochung'o miel. Koro an kian owuon aduong' ne ma fans ga. Lakini kuom telo to Nyasaye manyalo yiero. Mapango. Gima ng'eyo namba achiel ni launching mara tok launching mara. Ang'e ni thum nitie joma herore, nitie jonyiego. But joma herore dhi mor nikech abu osiep gi odhi mabor. Jonyiego ka gito ginyalo kata ng'iewo tond Manila chieng' no. Aneno ni King of Angla osebudho ka en presenda sana. Koro onego bed ni vijana gi be chukore kaka koro an kama. Asetemo riwruok gi osiepena lakini gidag chukore. Koro achukora mondo abed kata king kanyo presenda no oluwa.
Ng'ama oluwi?
Presenda oluwa kanyo.
Bwede wacho gini, mamit, by the way, an ng'eni mora kaka wacho gini. Ndiyati, achukora presenda bikoro lowa.
O Marinas, kiwacho adieri. Tok launching no, kata presenda kwa dhigo e kolabo kanyo. Answa ni jibro winja buja lamo presenda no. Jibro koni otero nyathini malo, lakini kawuono nyathini ni malo mwewe.
Mawageni bank launching. Yine mathumbe ni winjo?
Abuja Lamu on top. Malo kanyo.
Iti luwege?
Luwege presenda.
Bueno! Alleluia! Alleluia! Mano tarika biru du marabirio?
Tarika biru du marabirio.
Kwa yane pa?
Sa uchele wangi. Abuja Lamu king of Angla.
Ile ngama luwi ne mamona ni ngaluwi
janabi
ya ge koro janabi ro maginda lady bo bero na majen almost 1 month
no gi moro 2 weeks
ha
2 weeks akwano ne pele
janabi ro ge 2 weeks Mubiru go number 1. Bang 2 weeks.
Abuja la. They done.
Ibu pomo stadium. Jama cha pomo stadium.
Omari na. Ingeni seche mana donje thum.
Weche mopondo. Weche mopandi. Inyenyo elela.
Kineno kukuwoku wa mima tiende ni yonge.
Isebe.
Nesigana mamulongi mani, sigandi joluo. Joa jawa.
Jothum mokuongo, kapo kwa duogo yu kuom jo angla. Ongi ane life math jothum gi familia margi. Ineno.
Luo Trending Nation ni yung alama nyime margundo ni wechegi. Kaka gitimore, kod ngama otimogi maonge deo wang.
Oh, uchim tuchim mariek ni kechbe samora.
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto etong wang mbui mar YouTube, TikTok, Facebook, mondo yudu weche gi kamora mora maintie mana kar bedo.
Kete mana kai, kete mana kukidua kete gatu wabru keti githuon.
Luo Trending Nation, ne adieri makende.
Yes, nyakura mugi machiegni kendo, mai luongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile, wakelu ni chendro mopogore opogore, ka ngama kelu ni chendro ni, podi denda ni Omari Nash, Omari chieno jemo ne mbele, chieno meneno, mbele mingo, emingo, emingo, emingondo buka inyalo wajinu mari dhako ngudi nigi chake kore kubni ya rito poduchu wako sitirungi kawono niendi wanka indigi wendo manyen mabende wasibido kode chien kaya cha endo en mani nenkinde mokalo oseguara inyaka poko biro ka indi toka wono wan kode achiel kachiel iluongo ni Abuja Lamu. Abuja Lamu niendi kadwa na Miss Toche Matin en msani marajawa. Ya, kia toki then, inyalopani en work diamond. Inyalopani ati is imported all the way from Tanzania. But ena ina jaluo maber kabisa omeo. Aneno kupango launching maduong kachacha indo maratari. En launching muluonge okot jarapogi. Aneno kachacha mundi wudumbei. Aneno kaya chaja awasi morube ne kanyu kete. Jine kanyu mangenji kabisa. Kudanga luungi jite. Nikecha wadhi bedo kode kaindi. Jok madhi chua kubudhu baneno kaya cha endo menjaki. Anena luji panoran. Umari Nash. Iluungo ni Umari Nash da Kongodi. Ubedi gima mitu pudu chua kone. Iluungo ni chua realot. Iluungo ni dhaku ubedi Uganda. To chua kumanya. Dhaku ubedi sitelo haya. Turudho sofria gikuweo. Bedi bedo kanyo no endo. Wan giji mangeny kabisa. Okdanga wachi gigite. Adwane arwake Abu Jalamu. Minwa iliparo ni kapoki subscribe ne YouTube ne endi. Subscribe. Nikech one ema wachunge okang manyime pinyi luoka endi. Mar miweche mopogoro pogore. Endo medo paro nini reject. Finance bill 2020 angoa 2024.
Chuluo na wacho ni hera korumo, to chalo kiyo motore. Hera olokore chuyo chuny wodo suba. Ticha Beach, tariko chiko dwe maraboro. Nyathi ni chal gi chiega sensation, uthicho ja suba. Komakore kanyakla kod Bokech Entertainment. Obago budho maratipo, the Shiria Bitevan Mbita Rusinga. Kagikelo ni album manyien, Hera. Chwe chunje.
Era mineni suongongo togo.
Jongolo mamoko mutingo Javan Makajudo. Chunywendo. Aboy Kasalome. Era mit kinuoyo. Okoth Jarapogi. Moli. Kodaro jichogo menyathina. Bendio kodo mchien maridhi kelo ni ngolo motimo cathedral. Nyakache. MC Daddy Epizo. MC Wuda Dhiambo. Kanyakla kodo MC Janabi. Dita yobudhogi mbola mochuo chieng. Donjo. Shillings mia dick ka VIP. Shillings mia beach. Era chwe chunje album long. The Shiria Bitavan Mbita Rusinga. Kick by.
Ya solo pa korumba, ya tengo kinyo, ya suba huelo numa. Tasuku.
Oteni, ukeni kod LTN, Luo Trending Nation, kamamo pandi, inyenyo, elela.
Yes, nyekura mogi, kaka nase wachu kache cha endo ni kawono wange Abuja Lamu. Abuja Lamu mabende nege launching kache cha endo. Wakileka mundo uogi joka nyanam achiel kachiel. Abuja Lamu, kikungi kawe thuolo ni endi mundo mi bende kungi mose nyekura mogi manenege elakse chini.
Yes, amose joka nyanam ni oimore uru. Kendo eno dhiambo maber keche wan kodo marinas mae Abuja Lamu makelo nu chenro mokwe kendo music makul an gi launching mar Brikicho marinas
ilungo ni Brikicho
jatuka
okay
yes
Brikicho ni to nyaka ngi onjo no maten Brikicho tuko to nyaka onjo no maten
oh marinas Brikicho wanga na onjo ne ma fans mag Abuja Lamu monde gi winji Mato biri kicho, nyamama biri kicho, mato biri kicho, nyathina biri kicho, aparo kana manyi, nyathina manyi mora.
Aparo kana manyi, nyathina manyi mora.
Aparo kana manyi, nyathina manyi mora. Mato biri kicho mami biri kicho
mami biri kicho
mato biri kicho mami biri kicho
nganga masawa ka waiketa banda goni
inga mamusani omarinas inga mamusani
ka uyo piny ka uthulo ni endi konjo piny
aka uthulo na makete mokuonga kono gini
manya everywhere Abuja la muda wasi ama Abuja la munyingu mko ibro da YouTube TikTok kata kutamido mano Abuja la the Don you will get me everywhere koro jo Kisumu jo Kisumu Abuja la mubiro Kisumo awasi tarika berio du mara berio launching of brick kichu jatuka
tarika berio du mara berio
ingi launching awasi
yeah
koro jawasi keke nende kendo en launching mapek mubiro bedo gi Oscar Magige Eric Omondi kendo waburo bedo gi jotelo mopogore opogore
to mo jenda Oscar Magige wuda hero nyana
wuda hero nyana
Magige ngama pingo nge anti eno tindo kuwuok kora tie kaka ne gine no kama kone pichni moko no ja camera no lal gi footage
yes so marinas watch ni kikawe gi para yenye ku Oscar Magige onga malongo
koro Abuja Lamo sani in gi thumbe adie YouTube
gi samuelo sene an gi thumbe par koda uchele YouTube
hey 16 na neno kigolo video kachi cha manoma ngama pokone no video no ringe YouTube kae cha monde manye luongo ne
pilo
pilo ni mae pilo awero pilina awero pilona awero pilina awero pilona mama
awero pilo honey awero pilo pilo matene wia
ndure kambe no kalala yenye
mari na si jangoma
awero pilo mami awero pilo kasi ngini wende abu ngini wende moko makiwero to kokidwo kumane dundi penye to Kenya were kechen wer moro mayo mayo awero pilo mami awero pilo koro gisani endi Abuja la mugure kanye
Abuja la mugoda wase Jakimira Kano
Jakimira Kano in koro gi in jadala gi Oscar Magige kabisa
koro an jadala gi Oscar Magige ma Oscar Magige no wado
Abuja Lamo jok magi miluonge launching magotho
kata kokacha Abuja Lamo buru bi launching mare alafu
Abuja Lamo nyaka bi launching mare
one gi boy last born uda was
boy last born uda wasi
alafu one gi Judy Nyarkindu
Judy Nyakindu
papati
awunya rongo chon kapona tenta neno kama malielo ya
yes one gumondi wodombei
Urumbei.
Come on.
Umundi Urumbei mwa chuni zero tech.
Come on.
Okay.
Castro Bange wangi Okoth Jarapogi.
Okoth Jarapogi.
Kod Eric Omondi.
Ilungu ni chien keany. Kori ka wangi
Eric Omondi.
Yeah.
Come on.
Eric Omondi itie kokozoporo dembele.
Castro MC Smaburo Tabudo. Wangi Umari Nas.
Da kunguri nige chake kuri kubnyere to pundi chwa kosi tirungi.
Wangi mini jaki.
Ha? Mini jaki da kuma lelo toko di. Aningeni kuri uwe utani mapakuni.
Ex Japan.
Ilungu ni ex Japan lu the dongo. Lazarin nyarombo nyazai. Polo momil marabondo wachweche dik.
Wan.
Nilur taya.
Wan kode MC Ochweda umarinas.
Oh MC Ochweda. Jadungwe.
Jadungwe.
Yes.
Kama.
Aloji panoran dok
leunda aloji panoran bende ni kan
dok leunda mata jabude
kasto wan gi
jadung chief
JJ
chief JJ okay adwana pinji matin kotenore gi jothum e launching mari wangiyo ni waneno jok madongo machalo kaka Prince Inda angomo mi Prince Inda kiluonge e launching ni tigeni mane sane ngami kuodo ne nitie kaka mako piny luo koso in korka koriti dero ni ayina mi mako piny luo onge ngamo mako jomodong
o marinas kwa wojo thumbe madongo to jathum ka jathum duong ne mafan ne kech nitie ngamo amini amoloya presinda ti ngamo amini presinda amoloya koro kaka ne chunya neno nikech kama nyalo chopi ngini ngamo in gumachiegni mi nyalo chopo iri ngiso ni an gima kama koro joma na yudo man godo machiegni mana luonge launching
meanwhile in ki rank jo angla weteni ngama duong minene angla minyalo wacho ni ngane to duong
marina san ka we duong to kanyal we duong mar nga magothum kechan benda gothum to gisamo miyo gimomiyo wacho ni kanyal we duong mar nga magothum nitie mafan na muamini ya molonga maji paro ni duong. Koro mangiso ni anonge ni ane madu. Nitire ngato mathuma magole kumubede kobilo gire moro muchungo mia. Koro anki anuwon aduong ne mafans ga. Lakini kumtelo to nyasaye manyalo yer.
Abu tom to kore ki idonji poke budha inya. According to kaka ngeya. Keni iskosise budhe. Ibede isibede matin. To ikuodo ni idwa bede gi pesa molo kata mana jothumbe mabet dongo gi endi kaluwore gi maybe rwakruok ni kaluwore gi shows nikech shows ni iluonge jok madongo tichulo anyalo paro kata ni ambe niluonga the other time mang'ato penja ni bwana ere kaka inyalo dhi e show ma Jacaranda awacho ni bwana an kochula kochula to kata en show man e bedroom adhi kendo atimo gimono te otera mago show maber kabisa
Omar na
chielne okapani ati isedhi mipongo kata mana pap moro gi thum maber tabu osebedo gi mtoka iwinjo gik momiyo penji kama giendi en ni nitiere ng'at mabende koro nini kocha kaka upcoming artist to wacho ni kabue mosechopo ka abu chopo ka nade magi gik ma samoro kelo questions ma idhi yudo ka ng'ato wacho ni ng'ani nyaka bed ni en Illuminati, nyaka bed ni en gi pete, nyaka bed ni oluore gi gweno marachar, nyaka gik machalo kamagiendi. Ma samoro nyalo miyo ji bed gi luoro sana sana e ajawa. Koro imbi nyalo lero no ni I have my own businesses or atimo kama kama gima chalo kama.
Marinas, inge ni sama ng'ato dwa bedo jathum okuongo ng'iyo ni thum kada bedo nyaka bed gi pesa mar dhi studio thum kada bedo nyaka bed gi vyombo koro anyalo wacho ni tija katiyo amini nyasaye namba achiel to gimomiyo ji neno ni an malo ng'ata ng'ata man gi moyo mar nyasaye nyaka nene malo Marinas to anajiamini kech kaka nachako wachna mar thum Nyasaye osedonje kendo yudo osiepe mopogore opogore. To osiepe osebedo ka sapota ma vyombo ne wasapotena go osiepe. Gimoro amora wasapotena kata mana launching kaka sani nitie osiepe mojitolea. Nyaka wakel jothumbe makama. Koro Marinas thum en kujiamini alafu nyaka inyis mafans ni adiri. Koro joma nyalo nena gi gari, nitie mafans manyalo gone gi thum moro ma ng'ato thum onyongo kata mafan achiel. To kuni an gi gicha adek ma ofungu mamii. Koro joma nigi to, on wabelieve ni Nyasaye nyalo miyo ng'ato kaw gache mii. Nyasaye nyalo miyo ng'ato kaw gorofa mosegero mii kawe rent. Mano bende pod mana achiel kuom Nyasaye kugwedhi. Koro Marinas amini Nyasaye to kaka neno kaka dhi gi life na, kama chope no Nyasaye momiya chopo ka. Kama.
Madam wacho ni okay gigi te Nyasaye mosemiyi generally but sani ma fans wagi be mane gi to neno gimomiyo wuoyo gi gini mang'eny kabisa en ni atuwa ni ajao bed kuma ler nikech mwasebedo kwa cham an Omari Omari Nash ajao miyo ji ong'eya inena kata nobedo ni group moro nopusha oko but I thank them nikech ne gimiya bedo e bath pap miyo kora amonetize gima timore e pap nikech da bedo e pap doka neno gima timore e pap ineno penj muri penjo nea un kaka jothum okunya gocho kuonge gi ring e lwetu
Omari Nas yes an jathum atimo arus ma jopiny oneno komiya ring mar arus e mbele ji kata ka en kanisa kata ka en skul kata ka en dalawa to ring ni an kode nyaka natim arus tadonj jathum koro ng'iso ni sache mabiro adhi go thum e stage agol ring nani agol ring nani Omari Nas Monde wago thum bela ring aketa rus.
Iko ni ja thum titima rus.
Titima rus.
Mo urwak ni kaji neno.
Urwak na kaji neno.
Kore lon, yiki lon pete.
Kora gol pete mara rus adhi e thum monde.
Wapeji specifically. Let me be specific with you. Elueti. Aneno pete. Aneno ring. Aneno ring maten koni. Togi ring madongo. ariyo gin ariyo koni kuna ni gigi te gi magarus
eh somare na si penjo maber eh ingeni kaka wamedo dongo
wacho wede
wacho kaka wamedo bedo life nitiere gik moko ni fashion ngato nyalo bedo gi jeans maragel ngato nyalo bedo gi jeans ma black koro nitie jok mabende onge gi pete to gin gi pete to gin jotho ongeo nga pete ni mana ile ndaro mora koro marinas jathum en ng'ama ler to namba achiel an ahero angolo ahero godfather ahero chains bling ahero gik mirwako e lwedo saa pete ma be anenana ni pesa emotama dayudo pesa dasepango lweta te pete kata ang'wen umarinas
koni ang'wen
koro ok ang'eyo sida mar pete ang'o momiyo ka ng'ato rwako pete ucomplain kasi aneno ni pete en gima ng'ato nyalo ng'iewo kata in sani wanyalo dhi akawo ni mari moro kama kawe ami irwaki
amadwa chako rwako pete
en gima ing'iewo kotame ng'ato ang'ato be samoro nyalo ng'iewe ka in kendi kata ka in gi familia ni kata ka in gi osiepeni gima duong' ni ng'iewe inyalo ng'iewo pete kasi kiwuotho e ndara ka sani pete opong'
yeah.
But fashion mar ng'ato kaka ng'ato rwakore an aneno ni ka rwako pete rwako lepa taneno ma smart koro an akawo pete kaka achiel kuom gik maketa smart
to be ni believe ni juok nitie thum
an nyaka chak thum pok aneno juok moketa nindo ni koro ang'amo kata amiyo wang'a gimoro like juok yani tuo kata kanyalo goyo kata linyalo luongo ni malaria tuoche go ji nyaka joma onge thum koro aketogi kaka tuoche lakini story mar juok ama jidok piny mana ko kiti matek ng'ama tiyo matek ok nyal wejo kamano
okay kana pinje juok ok onyiso ni ero ng'ato juok en ni nitiere teko mag mudho ma ng'ato tiyo godo maybe mondo mi ochop kumoro iwinjo maybe yang'o gweno yang'o diel puko remo gima chalo kamano
marinas alena penji in ng'ama wuoyi dala wuoyi donjo dala
kit gini machiegni mondo
idonjo dala mama ni mzazi koni makuru gweno makama uya guda makama odonje dala an mane maseneno marinas lakini gweno moyang steam nitie joma oseneno mago lakini ok anyal wacho ni gionge be ok anyal wacho ni gintie likech an pok ane an abelieve nyasaye kech kata kadhila gwenongo taneno kata kiyangona kata jodongo nyalo ji tolea dala kucho ni wayang'uru rombo wan gi abujala mugudo mam sani ok ang'e ni mago minang'o but an abelieve ni nyasaye nitie mano hera mar jope kamano
nyakoromogi pod wan kaendi kabujalamo amaka bujalamo temo maka maonge kaka tim katere kone to duka kone mana tera bu kone to tera kone abu wawach ni kawuono ng'ato wacho ng'ato wuok ni dwa mi ring komi ring we koro kaka miwacho ni mage menyewa nyewa koro wacho ni nitie mumi molos maber ma kuchodie tipongo stadium kaka launching ni medhi timo ni nitie ng'ama ojitolea ni bwana nitie reg na moro makopo na mi irwako ang'e ni samoro kiamini but kopo ni irwake tibiro duoko na duoko idhi po what will you say
so marinas ka en gima konya mondo adhi mbele tabiro rwake kapok saa apar gariyo kinyoro kech en gima konya lakini ka en gima ok ni apong'o stadium kata ni en gimoro amora ma waste my time elweta kanyo tokabiye mondo rwake mana kosingo na ni maki rwako tipong'o stadia omare abro rwake gokinyi
igoni mana to gokinyi
sa achiel kama indi gichio yudo
kasero
kech opong'o stadia amana dhi rwake
to kokopong
stadia mago wasting of my time onego bed ni sani afikiria kaka biro timo gik manyalo konya kiny to gik moko ma ji dhi lose to ok gin gik makonya mago to
kabilive
gima kata komari lose to en samoro gimokonya buji wacho ni upong'o stadia kech onge ng'ama ok dwar ber ng'ata ng'a dwaro ber nyaka ng'ama somo koni wasoma vyabed pilot kamano
nyaka ng'a file kwano
kamano
awinji maber kabisa manyiso ni kopo ni ati idhi gundua ni gini en gima tiyo kata ng'ato koni ni anaseta emu tiyo, you'll be ready for it.
Ingeni luore lo tie yo mane en gima pongo stadium to an ka stadium upongo apo ayudo pesa to gin gi dwarang'o kech ng'ato ka mi gire nyaka ulok kode iwinjo kanyo koro ka en gima waloko ni gimoro nitie madhinya to kadhi receive lakini kopongo aponga stadium stadium upongo abudhi dhi mbele manta kawe gokinyo mane
kana dwe mana pesa gi maybe diel moro kata kinyalo yudo ne gi gweno.
Koro diel gweno ni nyaka wang'e gimodhi timogo.
Remo!
Neno githuma.
Pesa tithi mia 150,000. Nikech angeni stadium, digolo ni 3,000. Koro, kose golo ni 300. 300,000. Anadwaro mana 150. Maningini already, isenge maber ni ingi profit maru 100. Ngawa? And 50 kech kuhuk 300. Chalgi mubaro kodi diere.
Umare
but koro yin podi thido nkimeru timu gini. Tu yine mie mana 150 di chel. Togi maybe gweno moro ge diel. Kata gweno mana moro ma ukoni nyete gweno moro marachar. As maybe ge diel makala mubiro koni. Kuri ingini gigi kiko kwano te. Tenyalo yudo mareni tiyo ge 160,000. Titie kukiko te manu tingo transport and everything. Kiko kwandi yudo ni podi donge 140.
Oh, Marinas.
To ishoma chelo ki chaki pango, katamana migori, chak pong. Chaki pango, Homa Bay, pong. What is your take on this?
Oh, Marinas.
Eh.
Diel gi gweno.
Eh.
Mano gimitiyo kwenye kakijo dolo, gichame.
Mm.
Ka gwene mangani duwaro.
Mm.
To gwene makawa me, takao diela me.
Eh.
Takao bera bidu.
Mani lungo na buja lamo. Wacho ni DLN gima kata mana jodolo tiyo go chamo. Koro ke, okay. Miwa expectation mari ge launching mipango ma chini.
Yes, umari nas launching mapango. Gima ngeo namba chiel ni launching mara tok launching mara. Angeni thum ni tijo mayro ren tijo nyego. But jomayero redhi moro nikech abu osiep yodhi mabor.
Yeah.
Jonyego ka gito ginyalo kata ng'iewo tond Manila chieng'no. Kitin. Aneno ni King of Angla osebudho ka en presenda sana. Koro onego bed ni vijana gi be chukore kaka koro an kama. Asetemo riwruok gosiepena lakini gidagi chukore. Koro achukora mondo abed kata king kanyo presenda no oluwa.
Ng'amoluwi?
Presenda oluwa kanyo.
Bwe ni wachugini, mamit by the way, ni ngini mwora kake wachugini. Ni ati achukura presenda mikoro lowa.
O Marinas, kiwa chadiri. Toku launching no kata presenda kuwa dhigo e kolabo kanya. Aniswa ni jiburu winja buja la mu presenda no. Jiburu koni otero nyathini malo, lakini kawono nyathini ni malo mwewe.
Mawageni bank launching. Yine matumbe ni winjo.
Abuja Lamu on top. Malu kanyo.
Iti luwege.
Luwege presenda.
Mwana. Alagulia. Lagulia. Manu tarika birudu marabirio.
Tarika birudu marabirio.
Kwa yane pa.
Sao chelo wangi. Abuja la King of Angla.
Ile ngamaluwi ne mamona ni ngaluwi.
Janabi.
Koro janabi ro maginda la di bobero go na machiel. Almost 1 month.
No, gimoro 2 weeks.
Na?
2 weeks akwano ne pele.
Get 2 weeks. Move it over number one. Bang 2 weeks.
Abuja la. They done.
Ibo pomo stadium. Jama cha pomo stadium.
Omari na.
Eh.
Ingeni seche mana donje thum.
joma nachako kokone gi thumi mane ok ong'iso jopiny nago thumi. But tok launching mara ji biro ng'e nyaka president obiro ga bedo kokoni Ohangla Kenya mzima ng'ama otero Kenya malo kuom music en Abuja.
Bwana nitie kumenyono wacha wacha giruo winyi.
Kumanyono nitie.
Moko poni gino gore noma tangeni biro dhi thao ke jama na mara.
Kumanyono nitie. Kecha ang'e ni Nyasaye nyal chulo ng'ato.
Wacha wacha ka kanisa wiye ni kumenyono nitie cha. Wach kumenyono.
Dunga dhi kanisa pile.
Koro indo kulem.
Ng'ama se winjo ka lemo. Ang'e no pija en father. Atupoga neno kama presi ndogo piche kanisa.
Bwana an koro gimarito en tarik abiriyo dwe mar abiriyo launching. Odhi timore kanye?
Tukidong'e adieri. Tok tarik abiriyo. Wood Phoebe producer maduong'. Oriwo agendano mondo jo Kenya owinji. Hiyo, ketwa kulabu ngoma chiel kende jo Kenya owinji.
Wood Phoebe biwinjo gina adier?
Le Grant.
Oluongu, Waloro Koti. Oluongu to osugwe kolabo.
Ketwa gi presi ndano kako dongo chono timo gi papa ti. Hithi ngenga makali idirgi. Ma fans bro wacho. Koro rewa gi ndano mwende jopinyo winyi.
Ma inga dier ni kusani ko, no, bang tari kabiri kuketu genda, telu oke.
Kuketu genda launching, kata weri kata launching.
E kolabo.
Kolabo.
Elu oke.
Man to man, abuja la man presi nda. Jopinyo will enjoy my music.
Tena luo ko prensa ina give it in no
life.
Wari kaso giri. Leti
kendo gima dako no vijana matindo. Ni ase biro ne gi luor lakini koro antie. Koro presina ne madwaro face to face. E studio okadwaro dawa ere. Kejo tero music malo. Otero music malo. Koro ng'ama dwaro mogik en presinda no monde vijana kod presinda vijana ng'eni vijana ni malo
waluo akoni ene choth wane interview okeyo yawa nitie yath mora dier makata ka ng'ato donje yin wane interview kure kani bwani luongi kae bwana ng'amo ni kwero security mari ire gik matimore kamage bomi
wetemo keto jomi wuotho go ni nemeka.
Sani in kaka jathum angeni ukine politics but in kaka jabanju ineno sani state ma pinywa nitiere jing'anyo and sama jing'anyo gigi also affects entertainment industry in kaka msani ang'o minyalo wache wachni especially kaka sani koro nitie gik makethore town naneno kata kuma luoch gi ni twenge luoji panoran kuma gitime designing no wang like gik mang'eny osebedo ka timore mato iwacho ni one vijana one yes. Matimo
kanyalo wuoyo kuom mano marinas tiere vijana maonge tich tiere vijana manigi tich tiere matije gi osekethore tiere wazee bende magigi kethore yeah. Sama ploto wang plod mzee okethore kora nyalo kono vijana ni one wawegi kikwa enyere wakendwa kikwa yi wadhi kama wadhi thot wane non wadhi thot
yes.
Lakini kaka pinyi chalo to kata ana support ni finance bill nyaka bill council nyaka gole oko njo kanyo
yeah.
To akono vijana ni kata kwa nganyo kikwa keth gima jonyuol wae molos
yeah.
Yani tusiharibu ile mali wazazi walitengeneza
naam.
Tulinde mali na tungangane haki yetu ikuwe haki. Juu tunaumia Kenya. Hata sisi wasanii unaenda kupiga muziki unapata hakuna watu jua waendi kazi wanalala kwa nyumba. Sasa mimi pia siwezi support hiyo side lakini naambia vijana wakue pamoja walinde mali zao lakini Kenya lazima ikuwe Kenya ya vijana na wazee na wamama. Kila mtu apate usaidizi.
mie.
Ah, tukitamatisha, najua kuwa kuna wafuasi ya wageni wasela wakaloka Kiswahili. Kuna wafuasi ambao pia wanakutizama sasa hivi, wangependa kusikia kutoka kwako, wewe ukiwaambia ama labda ukiwaalika kwa launching yako ambaye pia umepanga, umesema ni tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu. Kuna wengine ambao nikisema watasema kuwa Abuja Lama alikuwa hapo, kwa nini hakuzungumza kuhusu labda launching yake? Wewe kama msanii unaweza waalika Nike Chaneno Kichwado Kiswahili, ambe kura chwado ni Kiswahili, wewe pia unaweza waalika waambie tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu utakuwa na launching.
Yes, Omari Nas. Kila mtu uko Nairobi, Kisumu, Mombasa, Uganda, kitu muhimu unapata fare vile unafika. Launching imepangwa Awasi, Kisumu.
Awasi,
Melos Club. Ukifika tu Awasi, Melos Club ni barabara.
Iko hapo kwa barabara
kani? Kwa barabara junction ya Chemelil, Katito, Kisumu, Kericho.
Naam.
Melos Club iko kwa barabara. Kila mtu uwe na usaidizi wako, njoo karibu.
Naam.
Hata kama utakosa usaidizi lakini utafika. Fika pale ndio mjue King of Angla. Next tarehe 7. Kwanza tarehe 8 nitakuwa king. Tarehe 7 ninawaambia mimi niko.
Kiti kini dogi kiwa chukino.
Tarehe 7 nawaambia niko.
Utakuwa?
Nitakuwa. Kini tarehe 8 mimi ni king. Nikiwekwa na Prisinda studio kulabo. Asubuhi ya saa pata mimi ndio nikombe.
Lekoro. Makure jama mwacho ni secretary ka boru. Ene king. Ene king ngamaluwi che ilungu ne
Prisinda.
King Abuja Lamo. Kawuno to wacho ni podo we umatin. Kech podo kiae. But chakre chaka tarika boru dwe maraberio. Ni kech launching engo tarika beri dwe maraberio. Koru chieng no ubedo king gutie no no. Kapinyi ru. Maloko ni tap sao chie. Ne kata yende me lungu kigode gine. E studio. Tuji wache mani buwana Abuja Lamo podo kao gine. Abukiti yeko kono waka jiyudi.
Yes, kati yako kithie Facebook, manya Abuja Lamo, Udawasi, TikTok, kacha manya Abuja Lamo, The Dawn. Kithi YouTube, ndik Abuja Lamo, Birodo My Music, enjoy, subscribe, share. Gimora mwana mnyalotini, support Abuja Lamo.
Yeah.
Kama una kazi, nitafute pale Facebook kama TikTok, uniambie nina kazi Migori.
Mundi udisikiza tunumari nyari mwalimu mogo kodelisha toto. D-Star, Aburu Achela Chelstar, Ochiko Aria Buru Hash. Tuseti nyari mwalimu bayelisha toto asiwe skiza tun. Dial, star 811 star 928 hash. Uteni, usuni kod LTN, Luo Trending Nation.
Yes. Wabro tiyo. Kabisa. Kwa lunga tangata maniki teach. Lunga lunga teach. Ibro yoda kimanya Facebook kanyo YouTube. Kamora mora minyalo manya. Manya ya mibro yoda tami namba kake yoda kakabedo. Ama nenga maduaro namba. Anyalo miyoge namba.
Chwadjoge namba. Chwadjoge namba.
Yes. Anisemi. Namba mar teach. 07-93-89-13-45. Mano namba maritit.
Mano be mija uro nagoka pesa chadie.
Maki goyo ti wachi maritit.
Oh.
Kama.
Jaber moro maneni oko mabesa moro wacho ni awa. Hakuna mutu.
Jaber moro manena oko.
Hakuna mutu.
Enbendo nyalo tiyo ginamba no. Mondo ayuda.
Ah, mano tokoro sawa.
Kuro talk tent.
Mano tokoro sawa. Jaber. Onge de chuo mabiro ya niye polo. Mine nuwoyo LTN tichudo dhugi karabolo ni. Mae chuori. De kao namba no choon go. Mwondo yu de chuo. An purida ndano marinaj. Ne wankaye ndiga Abuja Lamo. Wadonje YouTube kaje chendo. Wadonje Facebook. Wamany Abuja Lamo. Mwondo mi watingre urumalo. Nitia fuwa moroma wanuka kajuluo. Nika ngatoto. Kore kubedo for load. Nya jaber nyonagi nugolo from 3K to 6K kosetho. Apinje ni to ji alufu adek mochako follow nyako ni. Gidwa dhi kode bur. Abeni jachiga to koro numielo made koro ni bed ni ne zitadia dupong kosetho. Inyo. Koro magi gik make kwa tem. Baba Mona, mention them. Jok mosethogi. Ifollow wan gi kolo kwala. Umere jino kete kumora mora. Walu wafollow uruji kapod ngima. Dhiye YouTube. In mengeani in. The YouTube follow, kata subscribe ne Abuja Lamu. Kwa kama watu waduo kuniero kamano, wamedo mwana paru nini sambi nganyo, ketu nganyo mamuol, manyalo ketu ngema, manyalo mecham ngema mimanyo no. Kiki, inganyo nganyo malalo ngema ni, kapo kichamo ngema ma we are fighting for. Thank you so much po danu mari nashu, mari chino jemo nembele, chine mene nembele mingo.
Luo.
Mabeya ngima wagin jogo mawahero kunde mawasebedo kanyakla kod kinde mawakadhoe kodgi. Behikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibikibi ni mar The Nash Pictures. Sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo diochenge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyo segombo, logo mawuoyo gi nyadhi, posta mayuayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni kamar miyo paro ni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en nono abirio, achiel achiel, ochiko ario, adekario, abirio angwen. The Nash Pictures, waparo ni kinde, kendo wandiko sigana.
Okay, nikwala mga juang eruru kama anogi ani lungani Charles Ochieng kata go soko finest. Wan e Luo Trending Nation LTN. Kao kinene kato mano poko timore. Kete mane LTN, subscribe channel marwa kasto follow Nash Pictures page kod LTN. Wan kod Omari Nash, parodi katel. Asante ni.
Mondi yudisikiza tiunu mari nyatinya kachimogo kod Uncle Eddie. D-Star, aboro auchel nono star, angwen achel auchel hash.
Nyagiruto tiwe rosani man.
To set nyathinya catch by Uncle Eddie as your skiza tune. Dial, star 860 star, 416 hash.
Ndonga miyela na mama ye.
Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation.
Okay. Erokaman ni kora mga juang ma enthamoji TV ndani ya Luo Trending Nation. Omera, pod, koka wachako, pod, ngamose chako, onge ngamose moko. Sani kore ka wamoke, nejo mabende poko dhie YouTube karkache cha ikimondo subscribe. Ya angomo timi, eh? Angomo timi. YouTube onge ngamano se uwe thuka dhie yao. Ikao simbiti dhie, subscribe, like, share, and comment. Thank you, ni kora mga juang. Pod, wadwogo. Pod.
Nyakora mogi, beisebedo gi achiedhi nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kikibed gi kiondko mora mora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka ni catch in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo ni gilony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Neler mathoth, tudri kodwa enemni wa magi nono abirio, achiel achiel, ochiko ario, adekario, abirio angwen, kata, nono abirio, nono ario, adeko chiko, abicha bich, auchiel ario, kata, nono abirio, auchiel aburu, aria chiel, angwen ario, angwen abiche. Bende nyaloro nwa ote luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation. Mondi yudisikiza tunumari inenyasai mogo kod Lilian Jairo. Dista, aburu achelario star, pirio aburangwen hash. To set inenyasai by Lilian Jairo as your skiza tune. Dial star 812 star 784 hash.
Come on!
Oteni, usuni kod LTN, Luo Trending Nation.
Thank you.
Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela.
Kineno kokuo kuomi matiende ni onge.
Isebe.
Nesigana mamulongi mani, sigandi joluo, joa jawa.
Jothum mokuongo, kapok waduogo yu kuom jo angla. Ong'e ane life math jothum gi familia margi. Ineno.
Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'.
Oh, uchiem to chiem mariek nikech be samoro.
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo.
Kete mana kae. Kete mana kuki dua kete gatwa bru keti githuon.
Luo Trending Nation. Ne adieri makende.
Yesu kiti mone ji anabende itimana.
Mondi yudu skiza tunumari Yesu kiti mone ji mogo kod Huntington Omondi. D star. Aburu achela chel star. Uchiko aria dik hash. To set Yesu kiti moneji by Huntington Omondi as your skiza tune. Dial star 811 star 923 hash. Oteni usirni kod LTN Luo Trending Nation.